pala makuru jana ronse yuko yurusaku yuko ngo wagiye gutangura gusaba kazi ozi ozara gucama azi yigirumega nta kubona ucuja kwa Minush. It's true
ozi naramurondeye ndamubwira ndamusaba ko ashaka kumpa stage ubuzima burakwigisha donc ubuzima bwaranyeretse kandi naho ngo hari abantu beze n'abantu bari ariko ubuzima bwaranyeretse ko ta muntu mwize baho kandi nta muntu mwabaho yarafite abandi benshi maybe cyangwa indi programme et kan
hana jenga twari muri CCF sinzi ngurira kamwe gorira ngo
ndananga yo amaera yo nta namwe ahubwo ni muntu amaera kwera amaera
yo kwiseringa no kugera nta noti rimwe
nene amaera bikomba kwise
eh oya kubera biravyinjye jume ngari mi noti
Isaac TV.
Yes, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Amahoro y'Imana bani namwe bakunzi ba Isaac TV aho muva mu Kagera. Merci beaucoup kuri umaze kugira subscribe tarabikora urukurakirwa sana kuko umwanya wa ama exclusivity yose nahanyine muri Isaac TV murabizi twaravyemeye tuzobikora tuzobigwamo tuzobigumamwo uko nyene kugira byose bigende neza cyane amakuru yose ku mwanya tuyabashikiza nkuko ameze. Exclusive interview nkuko mubizi iminsi yose murashaka ntere blague dutere inkuru n'abantu batandukanye abastar bose muri rusange. Uno munsi shaka tuyage gato n'umwe mu ba presenter. Of course ushobora kuba utaramwumva neza ariko arabazwa ibibazo ariko ukaba umuzi mu tuntu dutandukanye mu tuvideo dutandukanye ni Claire.
Ndabaramukije zangorane tumazemo imyaka myinshi ngaha mu gisagara cya Bujumbura twazitoreye umuti turi agence immobilière Budget Connection. Nifuza amazu yo gupanga, nifuza amazu yo kugura cyangwa kugurisha, nifuza amaparcelle yo kugura cyangwa kugurisha, nifuza amameza de passage ku bantu bari hanze y'igihugu cy'u Burundi bashaka kuza kugira vacances ngaha mu gisagara cyacu cya Bujumbura. Agence immobilière Budget Connection turi hano ku bwanyu, turabibafasha dukorera mu gisagara cya Bujumbura hepfo ya station Engen kwa katikati muri Galerie La Perle, bureau numéro 19. Dukorera no ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook no kuri Instagram. Ni Budget Connection. Canke murashobora kutwakura kuri numéro 71 000 257. Nasubiramo 71 000 257. Agence immobilière turabaha ikaze.
Claire, niko muri wewe umeze cyanke bigubikira kubera uri hafi buri imbere ya kamera.
Niko meze sanswe bandi happy ngumantwenga sinzi kubibona n'ubungu mantwenga kandi imbere ya kamera sanswe ngumantwenga ndi toujours souriante.
Sawa Claire, niko genda kuza amazina yawe yose ni
Gateka Claire.
Gateka Claire, birakenewe ko tumenya imyaka ya
imyaka. Oya ariko ndashaje ntacyo
nakubushaje nicyo kudashaje ariko ukavuga imyaka yawe ntacyo bitwara.
Imyaka kwe nayo nibuka gusa navutse ariko haragwa imvura.
Nibuka ariko yavutse ariko haragwa imvura. Wavutse muri ibi bihe nyine turimo wasa.
Oya byari bindi bijya byo muri avril.
Sawa Claire, n'ubwa mbere duhuje nawe kugira tuyage tubazanye ibibazo ko muri ubundi munsi igihe nzombaza ariko igihe n'umunsi igihe ngira ndakubaze kugira byose bigende neza. Game wijemwo vuba cyangwa wari uyirimwo kimya cyangwa ibyo arimeze gute?
Game ndayinjiyemo vuba nta minsi myinshi ihetse gusa sinahereye kuri Magic ngabe nakoze kuri Update TV ndabona ko iminsi mikeyi hama ndavaho ndaja kuri Magic.
Wowe tugihurira muri DFTV byibuka abahungu bose bakubonye barapanitse wibaza yuko bapanitse kubera bakubonye like kandi nawe urabizi iyo uciye ahantu abahungu barakuraba sana sibyo none ndabeshe
umukobwa wese yaciye ahantu baramuraba
ariko birarenze. Urashobora guhagarika abahungu nka batanu bose bagahagarikira rimwe bagahagarara rimwe
bon sindavi pima ndabirabi gusa ico nico nuko abahungu muri mwebwe mufite ikintu muraba kobwa sinzo mwe kumuraba gusa mufite ikintu muraba umukobwa mukamuraba mugasanga mukuye asimu kamushisa hejuru eh hama kumuraba kandi ni sawa ni muraba nyene.
Okay, mumuga bon muri uri kura sirikira muri circulation. Est-ce que ni jeje nyine bandu ba wa mbere kugira yuko amateya bateri kibaza abandi ba type.
Ba bibash. Sinzo navuga ngo ni wa mbere cangurwa kangahe. Gusa icyo ndi cyo nuko nkuko nabwiye umukobwa arenganye wa muraba.
Sawa, oui, 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 oui,
oui, oui, oui, oui, oui, oui, nilavye izuru nilavye umunwa nilavye amaboko cyose ndabishimye kuko iyo bitagi ahabwiza ikivako cyangwa icongera ko ntasubira kuba keke aca bubundi muntu donc c'est ni jewe cyose ndashimye imana ngene ya ndemye
kwa bivuze cyose urashimye imana ariko iki domine ibindi mugatse ni kuri
ah isa kweri jewe ngo
ndako sana
cyo Je ne sais pas si tu as besoin de la vie.
Je ne sais pas si tu as besoin de la vie.
En fait, je me suis dit que
ikibazo nyamukuru je shaka kumenya abapresidenti batandukanye ariko babakobwa cyane muri bake of course ariko ndabamo kumugenda mu babenshi kandi byiza turabishima so ugerageje kuraba abakobwa bose mbona bagiye bariteza imbere ariko aho kugira biteze imbere batangiye kwaza gutezwa imbere n'abandi bacha barabahe babaje gukora ivyo abdere kwa ozira koze tujya kwa minushe bose nuko bagiye gukora ivyo vyiwa bagiye gukorera abandi cha kuri ivyo nawe planification izo ufise canke kuri uvuga ati no je ndafise planification yuko niza kuzoguma nkorera abandi kugira ndabiko nzoshikaho nifuze
mu buzima nibaze ko umuntu ari normal atari kigugu niyo kwa mayifuza kwa makorera akorera uwundi kandi ozi agize siren niterambere mu gihugu menosha agize magic niterambere mu gihugu kuko je ma tv yandi bakora ko ntahava agumaho kandi bose haca ubuntu wisanzura rero jewe ndiko ndakora ejo ntituzige nibizogenda kandi nibaze ko nteye imbere ubundi buzabuteye imbere ngize tv wanje ni sawa ku gihugu ntayigeze nakorera abandi ntonye ni sawa ku nguvu zanjye ntizuba zavuye zizogumaho rero twirindire turabe iby'Imana izokora.
Okay, sawa, nice. Tushaka kumenya minush na ozi n'abantu of course benshi bakoga benshi kandi bakora neza kuri wewe kubera iki wahisemo kujya gukorera minush utarajya kwa ozi cyangwa ozi waramuciye kuko hari amakuru jenera rose yuko y'urusaku yuko ngo wagiye gutangura gusaba akazi ya ozi ozara guca amazi yigira umenga nta kubona ucuja kwa minush. It's true.
Sinamusabye akazi ozi. En fait since watangu mbazi kibazo cyiza ati journalisme ni iki ubifata nk'iki nabwiye ko hari kuri don hama no kazi ukabikora ukabivanganya kwa ozi naramurondeye ndamubwira ndamusaba ko ashaka kumpa stage muga kumbure ko usanga yarafise abantu benshi tugasanga yarafise ayandi ma programme ico gihe arambwira ati ubu ntibikunda rindira hanyuma ama ico gihurumva ndindira hanyuma ndarindira mugabo cyandaronka hagira nakora kuri update cyanda donc na chain lance na havuye njya muntu narekoze yandi gandagira ibintu byo kuraba ko nshobora kubikora ariko cyanda kora kuri update ama après ndaje kuri magic yego urumva si kuvuga ngo kandi ico gihe na minushi ntibwagira ijya TV yiwe ijya magic ntiyari hari donc nta kuvuga ngo nego nishwa ngo nanse ozingo cyangwa ngo zinyanci amazi no nyanci amazi ni programme yiwe yarafise ariko rakorera ko
ariko tutagukiriyemo byarakuguye nabi of course kuko ingene ndakumva ni mvugo uri kurakoresha nibyo ni mvugo yo kudashaka gutomora neza yuko hariho ikintu cyahabaye ariko kuri wewe kuba yarakubye ati rindira wabyakiriye gute exactement
Isaac ni nkuko uza kunsaba ikintu ushaka ikintu wumva wifuza nkubu dufata ukaza wabonye ko mfise nk'amahera 100,000 watuze ukambwira ati keke ushaka kumpa 10,000 ariko asanga jean mfise inzu ndiho 100,000 ngaca ndakubwira ati Isaac nta 100,000 ndaguha ngo ya mahera ufise kunye ndakuyariha inzu yanje mbamwo 100,000 donc wowe urashavurira c'est vrai ariko urabitahuwe kuko ozi sinamushavurira vraiment sinamushavuriye ozi non sinagushavuriye Isaac ntabwo itari sinagushavuriye vraiment sinamushavuriye kuko na après twa manager tuvugana kandi n'ubu turavugana sinashavuye ngo yaranse kunyakira ngo canke yanciye amazi yarafise abandi bakozi baciye bagaragara après bajya abandi bakorayo baciye bagaragara bariko barakora donc yarafise abandi benshi maybe canke yindi programme eka ntashavu vraiment ntashavu gusa nyine naravuze bira feelings mugende ndavuga ati maybe it's not time for me when you want or actually it want kizotsa yeah
sawa nice turacyari kumwe na Claire hari utuntu twinshi two kumubaza ariko n'umwanya mengano dukundira ariko ntacyo reka tucagagura amajambo Claire uno musi uri mu mwuga wo kumenyesha amakuru abamenyesha amakuru turi dogegwa yuko turi mu bariko baracinyiza abasta bariko baracinyiza umuziki est-ce que nuko bibonaga Claire
sinumva ko novuga ngo bamenyesha amakuru ariko baracinyiza umuziki nene ndiko ndacinyiza
oh dushikiriza amakuru y'ibinyoma oh tuvuga ibitari byo kuri wewe ubisigura
ejo ni bazi yuko ubwo nta muntu yoje kuvuga amakuru atari nimba hari amakuru umvise atari yo nkumenyesha amakuru ni kuyabaza ukumva réellement ukuri ahantu kuri ukumva ati nimba bavuze ibi kuri naka reka ndamubaze est-ce que ibintu nivyo kuko wova ahantu wemvante nk'ikintu ku muntu tant que ni gihe bishika akabura usaku ku ba star kandi birategerezwa kubera n'abantu baba bazwi nikaba si kuvuga ngo banyemeshe no kuvuga amakuru atari yo ya kamem naho mamusalishije
sawa Claire tukumenye nta kibazo kirimo shaka dufasha abantu bamumenye Claire exactement keke ninde yavukiye he imyaka wanze kubitubwira ntacu wavukiye he ubahe ubu
Claire yavukiye mu ntara ya Muramvya muri commune Bukeye hama ubunya ino mugisagara cya Bujumbura aba hefu muri Asiatique
ingeso zibiri zivugwa ko abakobwa bimuramvya ariko beza ko atarizo nizi
Evan, if you mean there. Ngese zibizwa ko kuko yumuramvye kwibaza ko atari.
Kandi mbi ariko kuri wovuga ati no ariko ibintu bintu batubeshira ntu.
Ndugura dio ko dio ko ino no avuga kenshi nakunda no kuvyumva. Gusa ndakunda kumva yuko abakobwa bimuramvya ni bakobwa basaragurika.
Niba bagabo babandi.
Bon, oya pana guko.
Idira yumvise.
Barasaragurika n'abakobwa usanga bakunda bakumwe n'abagabo bajyamana n'abagabo donc babasambanye ico na kimwe nicyo nzi nicyo maze kumva cyonyine nyine no kivuga nta bavuga gute mu kirundi nta mwongo uburi sato ibidahizwe kumva yuko hari umukobwa we muranzya yaryamanye n'umugabo si kuvuga ko Bujumbura batajyamana si kuvuga ko Gitega batajyamana n'abo bagabo rero ni ibintu bavuga uko nyine bagasanga bavuze kandi ugasanga bavuze ku ntara zose bamatanya mbwa ntibisigura yuko ari byo je kuri jewe numve ngo ni kubabesha ni byose nyonje ni hari ingeso mbi zirabaho mu bantu n'ingeso nziza zirabaho
mbwira ibintu bibiri wankira bakoge Bujumbura ingeso mbi umaze kuzibabona kuvuga ati ni kuri jewe uno musikuru Isaac TV ndabaha impanuro babihebe izi ngeso bazihagarike nizi
urazi ya Isaac ubuzima burakwigisha Donc ubuzima bwaranyeretse bwaranyeretse kandi ngo hari abantu beze n'abantu bari ariko ubuzima bwaranyeretse ko ta muntu mwize baho kandi ta muntu mwabaho donc mu bakobwa b'ubujumbura hariho babi nkuko nabimuramza hariho babi hariho n'abakobwa b'ubujumbura beza nkuko abakobwa hariho abakobwa b'umuramza beza
duhanureza ngisombi turashaka kuri zangisombi kuri abo babi uruko ravuga hariho beza turabaza hariho beza reka tujye kuri babi
ego donc ntange zombi zihari je kwa kwa b'ubujumbura ntazihari ingeso mbi zose ingeso imwe ije kabarimbi donc icya ikuya mu bantu bose
Je suis un peu plus de temps. Claire, bugiye challenge zitandukanye duhura n'abamenyesha makuru babigeme ko urumwigeme attention tuduze ruguru of course haraba ama challenge yemaze kubona kuri bamwe bamwe mu presenter babakobwa ikintu cyo kuryama kiragorana sana bishitse turi ruguru bagavuga ati no ngaha rero ifoke Claire rondele cyumbu cyama cyumba byaheze tufase tukingozi ngozi turazi hari ama event ma cyumba biragora sana kuruboneka ariko rero cyumba kimwe kirabonetse turi mu rugendo of course turabahungu bashika kuri batatu wari umwe Claire finalement byo kugora ko wo kwihengeka gusaga tukagiye mahafi ya bahungu cyanke byo genda gute
nenda ko wazi bayo musazanje barinda numukuze yogira bitari ivyo je numva nkitwararan sati mwoja macha
none par exemple je tuduze je nawe irugo sa Timeza kisha kubihoze ni je nawe turaduze ruguru izimba byaheze azi cyumba kimwe ati kicumba rero ashahareho murarondera ivyo mugira
nene ndakubaza muri ngozi yo bari hotel imwe yonyene
byaheze rika none bize hari nka show ingozi ivimba bizi birafatwa nka igihe cyo twaze kubyama kwimwibara
sawa ntacho no genda kuri amukabaye
none nanjye raninya
Ovida, siko bango ndagutinya.
Ya, utkoryama kandi nacho.
Kwera uriki.
Kwera kandi umuhungu ni isone.
Ah, nacho ndazi kandi umukobwa ni isone. Nawe umuhungu ni isone ndavyo. Mugabo nta bintu byo kuza kwita mu rutsi, kwita kiziba. Nje tujyama ni kuvugana nje tujyama ni nyene. Ehe. Eh, mbwa ndibaze ko no ko notse. No cyo kuramo ka kuno ubaye ko kwabuguzuye. Ko zindebe no hagarara. Cyangwa kira hasi.
Sa kiki uranywa inzoga?
Sometimes.
Uruka mu rusengero rya riki?
Eh?
Uruka mu rusengero rya?
Yo. Can you feel?
Urumva? Muramura wa mwigebe wacu.
Nasi kuvuga ngo sisenga bashi
ndane. Uruka yo rya.
Nani ngo sivuga ngo sisenga. Gusa imisi ya madimanche. Imisi ya ndiga je tumunyeshuri. Imisi ya madimanche kenshi usanga hari bibazo. Urumva hari ama exam ari programme. Kandi tiyatangura 9h ugasanga heze imisi ya madzamaze guhera. Donc usanga umwanya wangwe. Kandi sino chanze ngaho kuri Isaac TV. Wewe ngo mirukayo dimanche nagi. Mbeshi kandi.
Aho nubesha ndabizi.
Sino chanze.
Gero ni bien. Je ndagura abantu bavugisha kuri apana abantu bibeshe.
Nene mbeshi. Ukuri simbeshi. Sino beshi. Mba ndi ku mwishuri. Cyo gasanga sinzi ibintu byabaye. Mugasi sinsiba ndyamye nta nari
Okay, duhera heze ikiganiro cyacu muri TikTok ni ibibazo nyishura ego cyangwa oya bas nta bindi
rero ngo biroroshye
nyishura vrai ou faux ku ishuri bya ni wabito
vrai ou faux mbwa urumva ntiyaba bon yabiri irimo matrice iri truc mugabo singije iwawo TikTok iwawo si mbwa ndayishura ni ban
uri siga makeup
Je suis un peu plus de make-up. Et puis, quand je suis en train de me faire
Like, za boro shirako sizi kwa
shize ngusangara mabara byinshi
apana mabara za fashion nyine za bigeme bashirako makeup majya make makeup ara bitahura na ura bitahura reka kwitoza utunyo
ero ruva yango bon ni siga urano kunyene ni sidze ibi base ngo ndakubigira gusa ndisiga no ga anya kungohe nubwo no munsi ni sidze sinzi kwa bivuga makeup ibi bite kugenda ho kunda kombona kandi nane nakwishire ego chanke oyi
okay sawa Lolilo Black G baraza nkwano muhira two tour nkwano yana
na nimwe
kube kandi bashaka bamutu bamutware Claire yanga
aha bon na nimwe kwa na numwe numva ba si
ah kwespira muri bo na numwe
nunga no bengo yo ze no kuri ngongo tugende ngo ngende
Claire ya micro niki mukiru
micro nyene micro no kanya micro
amarori
amarori nagana marori nye
amirore iramunaniye
n'amarori niki nimukimicha
amirori
amirori nimukimicha
amarori mugani nimukirundi cyo cyibuje bucibujumbura
nacho naje cyafashe
sawa ipantaro
ipantaro
kirundi
none ndakugira ipantaro icaki ndiye baba zungu bazanye n'ubwo bazanye uburengeti blanket ipantaro ye ni ipantaro
Greg kuraba ariko bon tout avait chaque belle nice niza kuruta miserica ego chanyo
belle nice miza kusuza miserica cyo bose mona bibeza
esta ni shara zikuririmba sana kuruta shani kwe
Isaac
ego chanyo
shaka ni shira ego chanyo oya kwe oya zina shira ego chanyo oya kwe ra wose nani zikazi urundi kandi bose barabizi
ega turafise kado chaka umpere umumenyesha makuru akora neza cyane kurutundi minushi nawozi duhera yagashimwe ugahana fast fast
aho sha aho rero urumva umbwiye Jovana na makritere wa mine song
mwigeme ariko akora neza cyane muri journalism muri bibiye kuri online
cyose mbanzi ni challenge ndabikorwa byabo n'ukuri
reka tugushimire cyane Claire ya Kike Imana guheza gire kandi merci beaucoup kandi courage ukora kora en tout cas minushi ndambiye ni asamara nzo cyane mwitwarira Kike Kike ndagushimire
ndashimiye nange ndashimiye Isaac TV donc ya kandi mukurikiranye magic ego
kuri bwa bwa boro bwa uririmbisha abantu nk'abasazi we wapi okay so merci umu prison domme chama kuna nani kwa vrema imibindi ndugi mugimbo
imibindi ndugi ibomba
reumba imibindi ndugi mugimbo
ai saka saka mvuku mure eh
kira ki oya kira keza nawe no imibindi ndugi mugimbo
ah saka mvuki
kagiye
saka saka mvuki tayi imibindi ndugi ibomba imu ibomba imu Merci à vous.
Ok, ça va. Donc, maintenant, Claire, il y a un peu de temps à tirer la story. C'est juste un challenge. C'est un challenge. C'est un challenge. C'est un challenge. My name is a classic Juma Jukes behind the camera. Et bien, je vais vous dire que vous avez dit que vous avez dit Gorira.
Nene amaira bikomba kwisi
eh oya kubera biravyinjye jume ngari minoti
eh ayo asante
Isaac TV oh.